Shoti. Anza.
Uendelea. Welcome to Jogi.
I have a dance kidogo, come dance. Hi.
Baby Maisha and her father.
H. Kwa mchome. Sasa uangalie wewe tu ni kubanjuka na hakuna ngoma in the wilderness.
Mbona unatoka?
Sasa turudi.